Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kone balandeli bebhola lethu kwizwe lethu selephinde lafika kelo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Namhlanje baphulapho ndinephatheleke indaba malunga noSpeed Baxter umqeqeshi weKaizer Chiefs apho ke acacisa into yokubana ke iKaizer Chiefs ireyidi into yokubana ke isokolisi Mamelodi Sundowns phaa ngecawe uthi umfana omdala into embangela uba ke athethe loo magama iqela lakhe liredi kakhulu uba ke iSundowns liyixakekise uthi umfana omdala akafumananga bunzima phaa kwiqela leKaizer Chiefs ufike kubadlali abathile abazi uthi umzekelo ngukucol Alexander phaa umdlali bemqeqesha phaa eIndia bazana kakhulu futhi ke bakhaleze bafumanana uthi kunabadlali abaninzi boKaizer Chiefs ke ebeke wadibana nabo phaa kubafana bafana uthi loo nto leyo ke yaze yenza umsebenzi wakhe lula phaa kwiqela leKaizer Chiefs wakhawuleza ke wavana nabadlali uthi yiloo nto ke emenze wabona ukuthi ke phaa ngecawe ke iKaizer Chiefs iredi kakhulu bengaqobisana ke neMamelodi Sundowns baphulaphule wathena beliqela lakhe abayonqina iMamelodi Sundowns bazawuhamba nawo straight phaa ngecawe kona kona ke nomqeqeshi ke weMamelodi Sundowns phaa umfana kamanqoba mgqithi naye waphuma ke ezingcokoleni wazongqina wathetha naye wathi ke ewe iKaizer Chiefs uyayivuma into yokubana ke isayinile futhi ke isayine abadlali ababalekayo phaa ngaphambili wabala ke oRaegele Serhota wabala ke oDoli wade wabala noBilliard wathi ke xa kudibene uDoli kwadibana noBilliard kwadibana Serhota baKaizer Chiefs ke uthi yeyona nto bayoyikayo beMamelodi Sundowns yabo bafana ke bayasokolisa futhi ke bayabaleka kakhulu uthi bazawunika ubunzima phaa kwidefende yeMamelodi Sundowns ngakumbi phaa kulaa mhlaba wabo uthi ke yeyona nto ibenzela ixhala ke beyiSundowns le nto abafana bathathu beKaizer Chiefs kona kona ke umfana kamanqoba mgqedi watsho wathi ke beyiSundowns bona ibeKaizer Chiefs iya-attacka yeyona nto bayifuna kakhulu kuzawudlalwa ke phaa ngecawa bayoyiki ke iKaizer Chiefs ngoba bona bathi ke itim abanika ubunzima yitim ke epaka ibhasi ngasemva uthi loo tim le ibanika ubunzima kodwa ibizawuvula umdlalo ke iKaizer Chiefs phaa ngecawa kuathekhwe bathi bona bayonqini wagqibezela ngelithi kumanqoba mngqithi ke uSpeed Baxter uyamhlonipha kakhulu ngomnye wokhoutsha ke afunda kubo futhi ngomnye wokhoutsha ke abakhulu ke apha ehlabathini uthi kudala ke wamrespekt uSpeed Baxter uthi akafuni ukuthi ke bazayibetha iKaizer Chiefs ngoba ke phantsi kwesandla sikaSpeed Baxter ke iKaizer Chiefs ke ithande ubanzima ngamazwi kalawo aphuma phaa komfana ke kamanqoba mngqithi thetha ke ngeqela ke leKaizer Chiefs baphulaphule sigqithe ke sitsibe bonkawu sibheke phaa kuSpeed Baxter umfana omdala ke xa ebegqibezela ke intetha yakhe uBaxter utshilwa kumfana omdala wathi ke iMamelodi Sundowns yona yona ke isepression enzima ngoba ke uzawuthatha ukujonga xa kudityaniswa ezikhaphu zombini kudityaniswa iKaizer Chiefs kunye ke neMamelodi Sundowns iSundowns zange iphakamisa lekhaphu ibizwa ukubana ke yi-M108 sukela oko ke yabakhona yatshintshwa igama uthi kuSpeed Baxter yona yona ke iSundowns isepression yokubana ke izayifuna ngenkandla khaphu uthi bona beKaizer Chiefs ke bayiqhelele lakhaphu bazawubixhupha ngecawa ngoba iSundowns iyayifuna lakhaphu wedwenza umzekelo ke uBaxter wathi kusukela phaa ngo-207 ukufonyishwa ka okanye ke ukwenziwa kwaye lekhaphu ibizwa ukubana ke yi-M108 zange ke iSundowns iyiphakamise wenza umzekelo ofuna ngo-2012 uthi iSundowns yababetha ngo-2012 phaa ngo-4-1 loo 2012 ke loko ngulo wenza ke uSpeed Baxter yokubana ke aphumelele ligi nize nikhumbule ke baphulaphu into yokubana ke iMamelodi Sundowns phaa ngo-2012 zange ikwazi ke ukungena nditshona phaa kwi-top 8 yahlala phaa kunumber 10 mandinikhumbuze nje kancinci iSundowns phaa ngo-2012 yayikuposhini 10 ina-39 points iKaizer Chiefs yona yayihleli phaa kunumber 1 ngo-57 points ilandelwa yi-Platinum Stars ngo-56 points kulandela iPirates ke ngo-52 points leyo ke yiligi yaphaa ngo-2012 baphulaphule nizawukhumbula ke iMamelodi Sundowns ngelaa xesha ke yayiqeqeshwa ke ndodana phaa edacha ibizwa ukubana ke uJohannes Niskins nizamkhumbula ke lo bawulo ke wayeqeqesha ke iMamelodi Sundowns phaa ngo-2012 kwangena kuPitso Mosimane uPitso Nok wenza utshintsho olukhulu ke phaa kwiSundowns nani ke baphulaphule fulake ningene ke nesinto yokubana nevanjanga le nto abaqeqesha bobabini ngulowo nalowo uthembe lakhe iqela nize ke ningakhohlwa ke usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.